He wahine I Hawaii te rongo I te ao ahurea Māori o te ranga iwi taketake anō hoki o Hawaii kua riro ki tua. Kua tau te kākahu taratara ki runga I te kāhui ariki whānui I te matenga o Tomairangi Paki. Te tuahine o King Tuheitia. A kōko ake nei kawe ai te taonga o mate ki runga I te marae o te poea I Māngere. Kei reira hoki a Irena Smith e tatari mai ana Irena.
E whanga tonu ana, e whakarite tonu ana te whānau nei o te Puea Marae kia tai mai te tūpāpaku me tōna whānau whānui. He oe I te rānei kua puta kē ngā mihi aroha mō Tomairangi Paki me ana mahi nui mo te kapahaka I roto I tōna rohe o Waikato o tira he kaihaka e rongo nui ai e te mō te whānui.
Ko te kapa haka tōna pūmana wa nui. He kai arahi mō tōna rōpū o Tani Wharau, e maharatia ia mō tōna kaha ki te hāpai ngā mahi a tāne rore, ahine rehia.
I haere ngā tahi mātou ki tā wāhi, I raro I a napi wāka, tō mātou kai ako te rāwā, kai arahi. Me tahi o Taranaki kapa, me tahi o Tainui, me a hau. Ai, haere, pai tēnā haeringa.
Ono tekau māwha ngā tau o Tomairangi Paki ka mate nei. Kaore tōna māwiwi I whakamutu I tōna kaha ki te eke kirunga a Tāmira. Nei rā tōna tū whakamutunga I te whakataetai kapahaka arohe o Tainui I te rātau.
I kaha ki te whakaako, me te arahina I ngā kapahaka, te kapahaka o tōna rohe.
E mahara hoki ana a Peter Sharples I te wā I toa a Tani Wharau I te whakataetai amotu I te tau 81, ko Paki te kaitātaki wahine.
He wahine humāri e ia I ngā wā katoa, engari e tahi wā, kaha ia ki ta katakata. I noho tata mātou e few beers, ka kōrero, ka katakata, ka waiata, he wahine a tāhua.
Hei tāna nō aha kuatana toa, he wahine humari e tonu.
Aha kō ko waite rōpū, tino humari e ia I roto I ana kōrero, I ana noho tahi, e rā huatanga. Ai, tino pauri ki te rongo atu, kua hinga mai ia. Nā reira, wai mai a kahungunu, kata whakaeke mātou a pōpō ki wāhi.
Ko ia te tamaiti tuarua a te ariki nui te ātairangi kāhu rāua kofatu moana. E rua tau tōna pakeke ake, ia kingi Tuheitia. Kua mū tōna reo, engari ko ana mahi katoa, e kore wareworetia.
Ka noho mai te whānau paki ki konei mō tēnei pō, hei te ata a pōpō, ka hikina te taonga o te mate, ka haria ki tōna ukaipō, ki te pā o wāhi, ki reira poropora ki te ai. Hei te ata o te praere, ka tanu mea ki ngā rekereke o tōna maunga, a taupiri.
Tēnā koe I e nā kōrero Irena ko Inna Smith tērā I te marae o te poea.